It's Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 6 minutes before 6 o'clock. Now, this is Kati Suga Sengi Tibamba, Senya Valik Sen. Bambaga Senya Valga Pam Gubukalu Sugula Kunam Shanju Pum Yem Sebens in Vumelan Kulmenawe. Only 2 verses. Besuya Kalu Sugula Kinwatiga, Luke chapter 23, verse 42 and 43. Amazwe Sbili Akulunya Uches and Skates Pamba Nweni. Sasa City Iselelesi, Jesu Gikumbule, Nga Usufiga. Embusweni wakho wathi uJesu kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Amazwi akhulunywa uJesu ephendulana neselelesi ngoba zazimbili zelelesi zazi sesiphambanweni, zombili zayilahlwe ngamacalazi eziwenzile, kodwa uJesu lingekhi icala ayelenzile. Singiselelesi siyamemeza uJesu sithi, wena Jesu mawuthi uNkulunkulu awuzisindisi ngani bese usindisa nathi siphume la eziphambanweni sibethelwe kuzona. Kodwa sizwa iselelesi esinye siyakhuluma sithi, kungcono thina sinamacala bethelwe wona la esiphambanweni, kodwa lo ubetheliwe la esiphambanweni kodwa kukho okubi akwenzile. Sesithi ke Jesu mawusufika embusweni wakho uze ungikhumbule. Amazwi kawa Jesu awashoyo uthi, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla. Akasho ukuthi mhlambe kusasa noma next week noma next month, kodwa uthi namuhla ngizokuba nawe. Akabuzi ukuthi leselelesi siphuma kuphi, akabuzi ukuthi sifike kanjani la isiphambanweni, kodwa uthi namuhla. Ngoba mawuza kuNkulunkulu, mawuza kuJesu, akalokho ekubuza indawo ovela kuzona nezindawo ophuma kuzona, kodwa uyakwamukela ngezandla zakhe akubambe. Ufika ulimele unjalo, wophikazi ushayiwe impilo unjalo, engakubuzi ukuthi kanti ukuphi sonke lesikhathi, akubambe akwange akunikeze ukuthula okuphelele enhlizweni. Uthi uJesu, namhlanje ngiza kuba nawe. Angazi namhlanje yini oyifisayo enkosini. Leselelesi sacela nje ukuthi uJesu abe nase paradise uma efika embusweni wakho. Wathi uJesu, namuhla le mpilo oyifunayo namuhla, lokhu kuthula okudingayo enhlizweni namuhla uJesu uzokunikeza khona, lokhu kuthula okudingayo emphefumulweni, lokuphilisa okudingayo enyameni, le mnyango odinga ivuleke empilweni yakho namuhla uJesu engayivula. Ngoba kukho okumahlulayo uJesu unamandla okwenza konke. Uthi namhlanje ngizokwenza, ngoba kalokho edileya namhlanje uyakwenza, akalokho ekutshela ngesikhathi esizayo, kodwa uthi namuhla engakwenza. Angazi yini kade ikhalisa isikhathi eside, angazi yini obufuna ilunge empilweni yakho, kodwa engikwazi make wakhuluma naye namhlanje engakulungisa namuhla. Ngoba uNkulunkulu ozwayo bese yaphendula. Ngimthanda ngoba akadileyi, make wezwa nje uyaphendula bese enza lokho. Sakhuluma naye sathi, Nkosi ungikhumbule. Wathi uJesu, namhlanje ushentshweni, le nto oyifuna ngizoyenza kwanamhlanje. Angazi ufunani, angazi nebikhalisa, angazi nebekwenza ungalali ebusuku ube ney'nyembezi, kodwa make waqala wakhuluma naye uyaphendula besenza lokho okufisayo. Make wakhuluma naye, kuke kwakhuluma naye abafana abathathu befakwe esithandweni somlilo, bakhuluma naye wabezwa. Khona ngosuku olufonayo yabonakala indoda isiphakathi esithandweni somlilo. Amadoda amabili uPaul benoSila bake bakhuluma naye besejele. Lithi iBhayibheli babeboshiwe, kodwa phakathi nobusuku baqala bamdumisa bambiza. Ngabo lobo busuku wabonakala wazamazamisa iindonga zejele, amaketanga agqashuka, ngoba make wakhuluma naye same time same day uvela bonakale. Hawu, ngani ngelinye ilanga uke wakhala uSamson esekhishwa amehlo, wasikwa neyinwele, wathi uNkulunkulu ungikhumbule kube kanye nje ukuze ngife nalamaFilisti. Ngobusuku obufana lithi iBhayibheli wabiza umfana wathi, ngiholele insikeni, wazamazamisa insika zasethempeli, bafa amaFilisti. Ngoba namuhla uyaphendula abe nawe. Ngimthanda ngoba kadilelo uNkulunkulu. Uthi yena ngeke adale indlebe bese ngezwa, uyezwa. Mawuke wambiza nje uyezwa. Ungumabizwa asabele, uNkulunkulu ozwayo ophendulayo. Kukhala uMoses ngelinye ilanga bebhekene nolwandle ngemumva kuza amaseGibhithe, wavele waphendula lo uNkulunkulu, amanzi anqwabelana, kwavuleka indlela ehlane, kwavuleka indlela olwandle, bahamba emhlabathini owomile. Namuhla ngizoba nawe. namuhle isimo sakhe ngasiguqula namuhle indaba yakhe ingashintsha. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.